ndikulandileni abale okondedwa kulingalilo la mawa walero mawa wapa 15 July 2022 okondedwa mawa walero tipitirizabe kupunzira mawu a Mulungu pa mutu omwe unjone na kuti kuchangamuka sikola kwika popeza pofuna kutana ndi vulo lililonse mmoyo sipafunika kujira chidodo okondedwa mawa walero ndi punziro namba 2 limene likuchokera pa Yona 1 kuyambira ndimake yoyamba mpaka na ndime ya namba 17 mawu a Mulungu mchiche wachalero akuti Yehova anayankhula ndi Yona mwana wa Amitai kuti nyamuka pita ku mzinda waukulu wa Ninive ndipo ukalalikire motsana nawo chifukwa zoyipa zawo zafika maso panga koma Yona anatawa Yehova ndi kulowera ku Tarisisi anapita ku Yopa kumene anakapeza sitima ya pamadzi yopita ku Tarisisi atagula chipaso anakwera sitima ayo kupita ku Tarisisi kutawa Yehova koma Yehova anatumiza chimpepo cha mpavu pa nyanja ndipo panauka na mwondo wa mpavu amene anafuna kuphwanya sitimayo onse oyendetsa sitimayo anachita manta ndipo aliyense anayamba kupemphera kwa Mulungu wake ndipo anaponya akatundu mnyanja kuti sitimayo ipepuke koma Yona panthawi iyi nkuti atatsikira mkatikati mwa sitimayo kumene anakagona tulo tofanato mkulu waoendetsa sitimayo anapita kwa iye ndipo anati kodi iwe nchifukwe chiyani ukugona dzuka pemphera kwa Mulungu wako mwina adzatitandiza ndipo sitidzaonongeka ndipo oyendetsa sitimayo anayamba kuuza kuti bwerani tichite maere kuti tipeze amene wabweretsa tsoka limeneli iwo anachita maerewo ndipo anagwera Yona tsono anamfusa kuti tatiuze tsoka limeneli latigwera chifukwe chiyani umagwira ntchito yanji ukuchokera kuti kwanu nkuti ndiwe mtundu wanji wa anthu iye anayankha kuti ndine Mheberi ndipo ndimapembedza Yehova Mulungu wakumwamba amene analenga nyanja ndi mtunda izi zinawachititsa mantha kwambiri ndipo anafunsa kuti kodi wachita chiyani iwo ankadziwa kuti iyeyo amathawa Yehova chifukwa nkuti atawuza kale namondwe ananka nakulirabe pa nyanjapo tsono anamfusa iye kuti kodi tikuchite chiyani kuti nyanjayi ikhale bata iye anayankha kuti nyamuleni ndikundiponya mnyanjamu ndipo nyanjayi ikhala bata ndikudziwa kuti wolakwa ndine nchifukwa chake chimphepo cha mphamvuchi chabwera pa inu komabe oyendetsa sitimayo anayesetsa kupalasa kwambiri kuti abwerere kumtunda koma analephera ndithu poti nyanja inawinduka kwambiri kuposa poyamba panja pamenepo iwo anafulira kwa Yehova nati inu Yehova musalole kuti ife tife chifukwa cha moyo wa munthu uyu musatizenge mlandu wa kupha munthu wosalakwa pakuti ife tachita monga mwakufuna kwanu inu Yehova ndipo anatenga Yona namponya mnyanja ndipo nyanja yowindukayo inakhala bata anthuwo ataona zimenezi anachita mantha akulu ndi Yehova ndipo anapereka nsembe kwa Yehova nalumbira kuti adzatumikira Yehovayo koma Yehova anatumiza nsomba yaikulu kuti imeze Yona potero Yona anakhala mimba mwa nsombayo masiku atatu sana ndi usiku ameni okondedwa mama a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kotere kuti kuchangamuka sikutanthauza kuchita zinthu mwamwano mwamatama ndi modzitama ayi ameni tikamakamba nkhani ya kuchangamuka tanthauzo lake sindiye kukhala munthu wamwano chifukwa alipo anthu okondedwa amene amatha kusokoneza kuchangamuka ndi mwano iwo atipopeza adaphunzira atipopeza makhala kutauni atipopeza mazindikira kozina zimenezi amazitenga ngati kuchangamuka ndi amayamba kukhala ndi mwano kwa akuluakulu kwa anzawo mdera lawo akuti ati poti ngochangamuka ayi kumene kundikupusa ukondedwa sikuchangamuka ukunkupanda khalidwe sikuchangamuka ayi kuchangamuka ukondedwa sukhala ndi moyo wamatama I failed naipula, I failed for the week, I failed for the day. Therefore, something I kita is I. Awa ndi madrama uku siku changamuka. Kuchangamuka sindiye moyo o zita mandira weka. O zitenga iwe wapindu zedi kuposa winali yense. O masandu tsantwe na kukalaka polo. Ai, uku siku changamuka ndi kungo ipa kwa mtima kumeneko. Kamundi veta nga chifatwe nama songonezi. Ama unangati kwa kamakita zimene zizi na amati nda kujira zo changamuka. Ai, hati kumabela wantu ndi madiru nkumata ai kutakata patau ndifanto changamuka. Ai, ndi numbava inuyo sindi no changamuka. Ai, uku nkuma uku. Tukuzane chungamu pano. Tanifano kunenua. Kuchangamuka, siku nantauza kusamvera ena ndi kutenga weka wanzeru aiso. Awa sininga wa mvere, ifeo nifo changa muka, awa sininga wa mvere, jifuwe nino mungango karandi ntima wa magani jabe. Siku changa muka kumeneko hai. Ni kupanda karido kumeneko. Kumatitenga weka wanzelu, sindi ya kuri ndiwe mtuwa changa muka hai. Ndiwe mtuwa panda karidwe. Ndiwe mtu ameneze luso nzo kufure, jifuwa mtu sakala mtu paika. Tengo mozi sama ngantolo, sisi matenga hai. Kamunde vako ndo chifoto alipo wena ndipena kukarida mwonga mende kuyangulira mundi mende yuo aliri ndi ama kanika kusia moyo otele chifuwa ama diuza kuri ndi ocha ngamuka ndi za pindu zimetizi ndi zofunika ndi moyo meona funika tizi ukala ai ndi utenga mawarero mukukala mola kwika simene kuna funikira mujitikire mukubisala kuselikuwa kuchangamuka yeti mukujira zambiri zopanda karidwe ndi zosa kupindulira ndipa moyo anu kondedwa munafra muzindikire kanthu aka kunena kuti kuchangamuka ndiko kuchita zinthu moyenerera munthu awiso yenerera kuti zopindula zioneke kumene ndiko kuchangamuka kuchita zinthu moyenerera munthu awiso yenerera kuti product yake ikhale zinthu zapindu zimene zikhoza kuonekera kwa wonse zapindu kudziko kuno zapinduso kwa Mulungu kumeneku ndi kuchangamuka therefore simungachite zochangamuka kopanda Mulungu ayi chifukwa kuchita zoyenerera munthu awisoyenerera zimalira kutsogozedwa ndi mzimu woyera ndiye kuti ndiye khayekhayo amen adapereka moyo wake kwa Mbuye amen adadzipereka amen adalapa tchimo amen akuyenda ndi Yehova amene inde amene akhoza kuchita zapindu kudziko kuno amene kumwamba kukamaona kukoso kumati uyu ndiye mwana wathu kondo mwaiye ifetu kondwera ndipo anthu okhala na Yesu kudziko kuno akhoza kumazindikira ukulu wa Mulungu kuchokera moyo wake amene ndiye ochangamuka sindi kudziwa muka fotokozile kuotendeka inu mwadzika pati ndine ochangamuka kapena ododowala ndotsata zinthu zopanda pake zosapindulitsa chifukwa alipo wena amatsata zinthu zimene kunena kwa zoona zilibe ndi mphindu nkomwe sizikuwathandiza koma tukakata kumazika kamira sakupindula mo china chilichonse mulibe cha nzeru chimene chikhoza kuthandiza moyo wawo wapansi pano kakhalanso moyo wawo kumwamba palibe lochimodzi koma amazika kamira kwa mbiri zedi pochira zimene ziora mazilengera kuchangamuka koma sakudziwa kuchira zododowala ndi anthu opusa opanda nzelo chipa mukadakhala nazo nzelo mukadachangamuka bwezi mukuchita zoyenerera munthawi iso yoyenerera kuti phindu lioneke pa moyo wanu ngakhale soko mwamba ameni kondedwa mwatsoka zimene anthu ambiri amazitenga ngati kuchangamuka kapena zothandiza zimakhala zinthu zongothandizira kuti mavuto awo sathe pa moyo wawo tsoka ndi limenere zimene anthu ambiri agwira zimene anthu ambiri akhazikikamo na amazitenga ngati kuti izizi ndiye kuchangamuka ndiye zothandiza ayi ndithu zikungothandizira kuti moyo wawo ukhalebe pansi pakupondelezedwa moyo wawo ukhalebe mavuto okhatamira malomo othetsa mavuto zikungopititsa pititsabe patsogolo kuvutika kwawo koma tu iwo kakakakaka kuzikakamira tsogatwire inu simukutero mukundibvano simukutero zimene mukusika kamirazi zikubweretsa pindula mtundo wanje pamoyo wanu zimene mukusika kamirazi zikuthandizanje mmoyo wanu zimene mukuyenda mozi zimenezi izi zikutengerani kuti zimenezi akamakhala kuti iwo amadziwuza kuti akukosa ama uyangana moyo umbali imodzi mbali naye yakuti kodi Yehova matichi yani ndipo kwa Yehova ochanga mukandani sagani zako ndi chifukwa chake akugwira zinthu zimene masomo awo zikuoneka ngati zaphindu koma maso pa Yehova zikuoneka zopanda pake masomo anthu enanso amadziwa kuti awawa akuchita zopanda pake awa mutu wawo okhala ngati wa plastic osalingalira bwino okondedwa mudziwe chinthu ichi kuti wochita mau a Mulungu ndiye ochangamuka ameni amene amachita zimene Mulungu akufuna ndiye ochangamuka inde vena kozo muona munthu amene ingati ofoira opanda pake koma ndibatindi kutsimikizira ine amene amamva ndi kumachita zimene mau a Mulungu amanena amene wande mashasha amene wande madolo amene wande anthu ochangamuka chifukwa Yehova ndiye bwezirawo mdziko muno komanso ngakhale pa mathelo amoyo wa dziko la pansi iwo wanda abwezida a Mulungu amakonza za pansi pano ndi kumwamba komwe amene wande madolo moti mandi kulimbikitse nonse amene mwina machita magaigai pa kutsata zambuyezi maganiza ngati mwasankha mopepera mwapusa simukulingalira bwino ayi inyo ndedolo ino ndipo ndimatende kutsimikize nonse amene zambuyezi simukhazikikapo inuyo basi ndino a fashion zambuyezi simutsindika inuyo mati mango zilinga basi kuti ndeka moyo basi nthawi zina machita kwa Mulungu ayi makape kujiko nde inuyo chifukwa simukuononga moyo wanu mukada kala na zonzenu mukada sindika ichi mukada samalira za chitsiri zero cha moyo wanu chifukwa tsikuti na ndithu panga dalike bwanji mudzajoka mdziko la pansi mwa imfa ngati Yesu sabwera musanga ochangamuka amakhala okonzeka potsata za phindu amachita zoyenerera munthawiso yoyenerera kuti phindu lioneke lapa moyo wake wathupi komanso moyo wa uzimu amene ndi ochangamuka ndikufotokoza kusheku nditakufunsanso nifunso mama forokozedwa amenewa idiwe mukudzika pa mulingo kuti ndinu ododowala kapena ndinu ochangamuka dziyankheni tawerenga mawu a Mulungu kondedwa kuchokera mbuku la Yona chapter number 1 kuyambira ndi makayo yambamba ndi maya number 17 Mulungu akumuza Yona mneneri wake mkulu iwe ndaona Ninive zinda umene wachita za mbiri zoyipa ndipo ine ndikufuna kuti ndiwononge ndisadatero tapita ukaupatse warning yambamvu ngati inuyo simulapa Mulungu akuonongani dera limeneli lidali dera limene sina la chiyuda koma Mulungu adafuna kulikomera mtima kuti ngati atafika pa mulingo wakuti nkulapa machimo wawo Mulungu akoza kuakhulukira Yona pakumva zimenezi iyepo kala myuda mkuganiza kwa kamati ai kodi chisomoji kodi kuvera chisoniku kukafika nda amiru duomwe iyai zinafunika zikitikira yuda oka mwaihi ine sindipita ako kumeneko Mulungu akuti ine ndilowere kuninive ai ine ndipita ku Tarsis ndi mthawa mbuya amene sindichita zimene Mulungu wafuna mulendo wake adakumana ndi chimphepo chachikulu kwambiri zedi zidakanika mathero ake twayona adakathira mmiro mwasomba adafuna kulimbira ndi ambuye koma zidakanika amaganisa ngati kuchita zotera ndi kuchangamuka zidavuta achulukirenji wanthu amene munthawi ya lero okondedwa akuchita zambiri zosemphana ndi zimene Mulungu afuna akuchita zambiri zosemphana ndi zimene ambuye adanena mawu ake na madzitenga ngati kuti iwewo ndiye mashasha nduku zani kuliko kota akathere komvetsa chisoni ndikuyankhula pano alipo ena amene mkutsata-tsata zinthu zopanda pake ku dziko la pansi zimene mmasomo awo zimaoneka zaphindu ndikuyankhula pano ali mmasautu adzaonene mtsinje wati nkanena lero kuthera musizi zikuchitika ndikuyankhula enezi sadafunika akhale muzimenezi ayi koma adadzitenga ngati ochangamuka adadzitenga mashasha akuyenda mola kwika okondedwa ndimandikambe malo ndawala ilibe nchito ngati wasokera ukungodzivuta chifukwa yankho lake la kumene ukupitako ndikuti ubwerere chifukwa sumapita kumeneko ndawala changu chilibe nchito nchopanda nzeru ngati walowera kokola kwika chifwa yankulake lakutuzi bwerera ukungo tayantayo ukungo yulukitsa mtunda odzaenda mosopo bwerera zango kufutani mwaki ndikambena nonose amene mukutenga kuchanga mukakola kwika na maganiza ngati pakuchita zimene zimuri kukosa ndiri ndi mau mawawarero mukulakwitsa kwa mpiri ndipo mukungodzivuta bwanji kuyamba kwa lero muyambe kuchita zoyenerera munthawi yoyenerera kuti phindu lioneke moyo wanu watupe ndi wauzimu pakulola Kristu Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu pakugonjera mawu a Mulungu pakudzipereka ndi dzipemphera ndi kala otembenuka mtima zoona zenizeni kukhala mubale ndi Mulungu kotsindika monga kufunikira ukondedwa mawu amenewa tiona mozinthu zingapo izi zomuchitikira Yona choyambira chakuti Yona adatumidwa ndi Mulungu kuti apite ku Ninive kupita ku Ninive chidali chifuniro cha Mulungu tisaiwale kuti Mulungu ndiye olenga tisaiwale kuti anthu onse ali mdziko lapansi ndi ake Yona weniweniyo atafunsidwanso ndi oyendetsa sitima zakuti ndi ndani amachokera kuti Mulungu wake ndani adanena kliye ndine muheberi ndimapembedza Yehova amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi adalenga nyanja ndekuti ngakhale anthu akuniniveo analengedwa ndi Mulungu ndichifeke Mulungu alisondula muliro pa iwo moti kumutuma Yona kupita kwa anthu akuninive sikudali kuphotchola ayi Mulungu amamtuma iyeyi kwa anthu akenso ni Yona sadafunika kuti achite mashe wera agane mwa mtundu na uliwonse ayi adafunika ngomvera moti munthawi imeneyi ngati tikamba nkhani ya kuchangamuka ndiye kuti Yona adangofuna nedu mwati chani ambuye pire kwa kuti iyende kunyamuka ndi kumapire kumene kunde kuchangamuka kokonedwa kuchangamuka ndiye kumvera ambuye mokhadzamira kumvera ambuye mokhadzikika kumvera ambuye modzipeleka ndiye kuchangamuka osati makana amadaonetsapo kuti okay ambuye mukuti ndipite uku ine sindipitako ndikaponso maganizo anga pachifuniro chanu kokonedwa ndimandikambe nanu kuikapo mali lingalilo anu pachifuno cha mbuye kukutengerani kuchonongeko kuchita zinthu zose mphana ndi zimene ambuye adakhazikitsa zingokuvuta mponi simupindura kena kalikonse nkambe nanu izi adayesatu ayona dzidakanika inuso mene mukuyeselazo dzikuvutani tidzakusekani pamawa ndithu Musa dzitenga nzeru simukukhoza mukupala usati masewera ndikuuzeni mina ina sakuuzani mukupala mukuchita mbwerera zazikulu muchimene mukuchitachi simungali mpana ndi ambuye ndikuganiza muwina sizitega sizitega chifuno cha Mulungu chidali chakuti akapereka uthenga uwu kwa anthu akunenefe ndeya kuti chifuniro chanu aya mbuye ndikapo apa chifuniro changa kwinu simulieronso achirugire chitu anthu amene akumaika chifuniro chawo paza Mulungu adakulengani ndi Mulungu moyo wakuti mudzikhalawu adawuyika ndi Mulungu makhalidwe ake adatipatsa kale ma instructions mbaibulo nde mistake ikumakhala iyi anthu akumadzitenga ngati ochangamuka ndikumayikaponso chifuniro chawo kumapondereza chifuniro cha ambuye wonse wochita zotere sangapindule sangapindule tandibvani chachiwiri ndichi Yona adasanka kutsatira maganizo ake osati chifuniro cha Mulungu potsatira maganizo atatsimikiza ndi tsatira maganizo anga diablos adampatsa zomuthandizira kuti atsatedi malingaliro anga ndimafundi kuzena kwenda mukatsimikiza mtima kuti musempana ndi ambuye simuchita zimene Mulungu akufuna diablos amatumiziratu zachikhalire zokuthandizirani kuti malingaliro oporokawo adzitheka moti musamada kuti akuma ino kuti zimatheka bwanji zimachitika bwanji mosavura za uchimo chimo ezi nyerekezikaya pakudziwa kuti mwasankha mbali yake amakuchitani support that's why zokachimwira ndalama sizichitovula kwenikweni that's why mapulani anima samachitovula kwenikweni that's why malingaliro ausatanawa samakusautsani ayi zimapezeka mosavuta kuti musachokemo mzimenezi ndi mponyeretwa iwale kwawo maganizo ake ndamenewa okonedwa adayipezeratu sitima yachikhalire yolowera kutarishis.
Yomupanga support mumutawa Yehova eh muri mubira ku ai kutarishis. Maloma kuti maloma kuninive shirimandi kwerani. Areibeza yotandisi na chiganizo chake chola kuikati idapezeka ndimandika menani sikuti paku tsata zambu yezi timachita kuti izoti tandizira kuchimwa za sowa ai chimakala chiganizo cha mtima fundo imugwire paku tsata za Mulungu chimayambandi chiganizo osati kuti zoti tandizira kuchimwa za sowa thea funibira kwa mbuye ai kobaso mudziwenso kuti muntu ukaita chiganizo chako kutsata za mnyerekezi za malingaliro ako zokutandizira kuti uchite zimene zozodi zimapezeka ansomosa vuta njipika anthu ambiri amakodwa bzimenezi amazione zimenezi ngati kuchangamuka ndi matsogawo atakusimikiza mtima sindipita kumene Mulungu wanena sitima chikhalire yomuthandizira kuti akhoza kukwera napitadi kumene akuganizako idapezeka COVID lolipira kuti apireri kumeneko inapezeka kuti adzipita kuyiwala Mulungu sazembeka monga mau mchiche wa manena kulibe mala mene mpepo si wombaye kuranta uzanji Yehova pezeka paliponse kuli konse Yehova aliko muda sanka inuyo kukala wosapembeza njerekeza kupatsani vantu wokuthandizirani kuti kusapembedza kuchirekedi ada kupatsani mabiza adzaonene kanchito kama biza chifo muda yambandino kupanga chiganizo chakuti ineyo sindidzipembedza muda sango kala muntu wokira Yehova zokuthandizirani kuti mudzukira Yehova si zambiri mbirizi musamada musimoti simukudabwa kuti chiuchitika njani dzuchitika mosavura dzinthudzi muda sango kala wachimasomaso alongonderu akuchira kudzipereka okha kwa ino abala kuchira kudzipereka okha kwa ino chifa muda sanga kurero nyerekeza kungo kuchira support kuti musachoke muzake hezo zithekeni
yona zomuchira support kuchiganizo chake chopotoka zidapezeka inuso sikupezekelani mwatsoka mukuzeneka ngati ndiye kuchangamuka zikumeneko koma ndivuro ndikuuzeni nditsoka ire
chachira tu ndichokondedwa Mulungu adabweretsa chimphepo panyanja zimene chidapangitsa kuti zodabwitsa zichitike kungofuna kuonetsa kuti kene kali konse kali pansi pa ulamuliro wanga andi kudzera mchimenechi anthu amaziona ngati zimene zinde zoyipa kumwe ndi chikondi cha Ambuye chimphepo chimene chidabwera panyanja kudali kufuna kunkonza Yona sukuganiza bwino mfana ukulimpana ndine sunga wine mukudziwa pali mavuto ambiri mbiri amene nthawi zinati mathawa kukumana nawo osati chifukwa chonena kuti Mulungu ndi wankhanza ayi koma imakhala warning kuti pansa warning kuti ukulowera kunkola kuti usadafike pakuti uwonongeke tazindikiri lako izi moti sukuona ndikukutsutsa moti sukuona ndikukubweza alipo ambiri za uchimo zimene amazikakambira akhala akupeza mu mavuto adzaoneni koma kakakakakaka ayi mavuto watu ndi indication inafunika Mungu osiya izi zikuvutani ndi Ambuye akukukanizani mukumbukire nthawi imene ana a Israeli andawoloka pouma pa nyanja aigiputu atalowapo pomwepo magaleta awo amavutika mayendedwe ndipo adafika posi ndi Yehova atakuamenyera nkhondo anthuwa tikuvutira bwanji ife kudutsa njira iyi imene anzathu akuthamangamo kuvutika aku ndi chidziwitso akuluakulu mukutsata mtundo opanda madzi mwakwera yakupwa siyenda zivuta chanzeru nkubwerera ndi kuvomereza kuti aitalephera Mulungu akhale Mulungu koma pokakamilabe ndi muchadawa kutumula pa nyanja ndengatada adakutumula aigibulo inu sakukutumulani timatsoka tonse mukuti onati ndikuyankhula kwa Ambuye uku kokubwezani tamvani kuyankhula kwa Yehova zonse zione ngati zikulimbalimba penampena muuchimo muuchitawu ndi Ambuye kukubwezani ndikusamva kwanu kusachangamuka kudodowala kwanu kumene kukupweteketseni otherwise mpata chauta wakupatsani ndikuyankhula ndiyo napano It's more direct. Yehova karaku yankula kukudzera masturbations amena kakumana nao. Koma kusamva kwao akukaka mirabe. Nsinje wati nkanena. Umatela musizi. Zoda busa nizabari wangu medugiru mapeto. Antu wonse adajita manta ndi mpepo pa nyanja. Adamba kufura kwa mungu wake winalias. Mpaka na kuyamba kutaya katundu. Katundu wao pesa pesa mwana. Yona chifuwe cha moyo wapa kani. Kuchanga muka kopusa kumayama zimveka nako. Adakapa ngisa kuti. Antu aende ulendo hovutika. Antu ataye katundu muna makauda kumene kwa kutaya. Kufuna kupuru mutsabe moyo wao. Kamini pandi kukina mtima kuti ya. Kwa nina nkana usa pempera wame kapina mbeza mafano. Ama funa be moyo. Hada ya sasa njira zao kuti kapina moyo wao. Kosa kupuru mutsa. Na imene kuti yona wagona. Muntu wajiziwa chimene wala kwa pansi ba mtima ama zemba zemba ntawa yosef ne kugona iya kagona chifuwa majiwa uri ineo akujita incha uta nilipo incha uta ya afuno mweza ineo koma ineo ndu ujita magani ukonde duwa kuma mtima kuma mpangitsa muntu kuti ajigita zinuzopa ndapake kumbiri zosa tandiza tandivane Acha panga mawere na pezo unena kuti Yona ndiye akupangitsa zosezi. Ndipo Yona nafika po foto kwa zaudi zedi dindine. Yanko la kuti mpepo ekale bata. Nikuti Yona aponyedwe mnyanja. Afe Yona ayo. Abale ya tisarero. Mwina munu kamela kuzo rila ngaso. Heri, akira ngari tizilo dopa ngono. Tizilo dopa. Ne baibo ni kuti. Menama kira tizilo dopa. Uluma esanjina zina ndizina. Mpepo ni pamene ima unjeza kwa mpili. Yori daga apweteka. Koma iyo adape mpira nata. Yehova. Mulole. Muntu huyu. Musawere ngele chola kwa jatu. Pamoe wake. Tikungo jile kifuno chano. Ada mponyadi. Magai gaya menama jira. Ama ngoje duwe tsakuri mavudo wa zibi lidabe. Yankonda lono na kuti. Nkana nalilo wawa. Yona aponyedwe mnyanja full stop. Okwendwa njira ya Yehova idza kalabe njira yake. Zimene mbwerera za anthu Yehova mazikwisa benchito kuti kufuna kwake kuchitike. Awa atachita zochangamuka tsopano zopanda chindodo na mponya mnyanja. Nyanja da kalabata da rondola. Anthu opembedza milungu inayo atazindikira Yehova ndiye wamphamvu mpaka nadampatsa sembe Yehova yo. Yehova mwini wake nsada kuzana njira ya kuti Yona akala ndiridwa ndi somba na kala mbe masomba masiku atatu kupereka chizindikiro cha kuti Kristu Yesu adzagona manda masiku atatu na adzakaswa ndi moyo kudzera mchimenechi utenga wa Yehova udalalikirabe ndipo ndikapena nokondedwa siku adafika potere nkutega akadakhala kuti Yona wachita zochangamuka koyambirira komwe pakumvera ndi kugonjera chimene Mulungu wanena ndipo ndikapenanu kuchedwa kuchita magaigai muchitazi pakumvera Ambuye kukupangani cost zinthu za mbiri kukupwetekani chitani changu changamukani kuchita zimene Mulungu akunena Ambuye wabwino akuthandizeni kuzindikira zimenezi ndikuyamba kuyenda moyenerera amen.